koma onipa anasa eso oine ayawo 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 mami diva mawo misini muna akwa wo akwa ine nipa hai abanifuwa ye chwane batuwa nema ye fahuti sanya chimia ye matutu mete kwama ye natutu mechuma koswa ye natutu shikai bumeswa mentai misibia etimi mifuwa wa sida ekoma unipa anasa eso oine ayawo 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 na me diva mawo me si wo kama wo fata stay. You are my promoter.
You are my defender.
Rock to stay.
And you are my promoter. You are my defender.
Da 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 da
atete acha washa mani monya ah na ye jumi ay sida jumi me pecha jumi me nyamye
I'm praying now.
I do
me.